nta rugo narumwe batetse mu kintu kugira babala
na ukaniye n'abakozi na haje ndashira
rero uri mu Islam.
Assalamu alaikum.
Salam salam
Eid Mubarak.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Eid Mubarak.
Allahumma taqabbal minna wa minkum.
Ni mu kintu natugura kujya
ivyo wewe bisho
bavuga ngo
Yeah, yeah.